Nyoti andiko ambazo nita nini katiki kizo hili maraji kipate kizigo za kuzina kusawa tuko na watu ya likoni pia wako ndani ya nyumba mwuzo jakana tushoke karibu mai wako wa iru wako wa Mombasa City kuna karibishi wa Mombasa kipate sling kipwe tunapata King Joyman Mombasa tunapata King Fuwa alafu bila kusawa tuko na watu ya Mombasa Gor Mahia brand one kongano moja speciali moja marogadi mauru wako wa Mombasa it is a wonderful show meet manade tune kazi it is
amalia keji
kuta maratara
mami jamanade team Mombasa team Mombasa Joyman team 001 team Joyman team Joyman tupate picha hiyo ya kutukaribisha Mombasa this year for the first time Musa Nagadala kwa bilogi kwa Mombasa! 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 Mombasa!